Be osefweny jok miwacho ni gisiro ng'anyo, gitimang'o. Ere kaka osefweny gi momak gi mawacho ni omulo gi ng'ane ema timo ma. Mondo jopiny ong'e ni mage joma timo gito, gitime e yo machal kod ma mondo court kata od doho odhi owinjo dwaro. Ang'o momiyo iwacho awacha e rumbi ma samoro nyalo miyo chich bedie mang'eny nikech meko moko kata ndhiyo ji, ng'wano ji, teko ji bende oseneno e iye no.
Ing'eyo gima timore ni ker nyaka luw katiba kaka dwarore. Kech kati neno ma ng'ato CCTV kakwelo, nitie gimiluongo ni due process. Nyaka iluw sheria. Ng'ani nyaka make, ng'ani nyaka obed booked e OB ma nyaka tere court within 24 hours. Ng'ani nyaka en gi right ne under article 49 mar bedo gi lawyer, ma lawyer be ma obed represented. Nyaka miye cash bail. Ing'e ni kitemo luwo sheria, ok bi maka maka ji ni omak nunu kwelo oteru e court. Ing'e ni nyaka prove ni ng'ano no kwelo, to technology bi ng'e ni ng'ato nyalo edit CCTV. Koro ng'e ni sheria ka ok yot.
Ng'e to ndo mwacho ni CCTV ng'e ni bro mati.
CCTV to ng'e ni mi mako gi.
Okay.
Samo mak gi jo prosecution kwayo jo donia mi wauru time. What team investigation?
Right.
Nikech ngata ngata momaki ni right ne. Lakini okay. Ah kaduwo chien matin.
Yes.
Inge ni ka ji ne ji dhi ng'anyo. Ji na wacho ni mondo finance bill olwar. Ker no winjo jo Kenya molwaro finance bill. Giwacho ni gidwaro IBC o sign IBC mobedo act cha mondo koro jo joko dhi yer. Jogo nicho wacho ni cabinet be dissolve. Kero dissolve cabinet. Jogo nicho wacho ni ogol pesa moro mimi ya jaod ker gi jaod jalupne cha ogolo pesa no mwacho ni koro offices go bedo oko otemo timo gima jo Kenya dwaro lakini koro ka sani ji osiko mana niya ni Ruto must go koro odhi kanye to koro ing'e ni sami wacho no odhi kanye no what next mana mina no sami na
nasikia mati ni
enough is enough sama ji timo demonstration kata ng'anyo onge jatendgi. Mak ing'e ni sami dhi ng'anyo to onego be nindiko barua ne OCS i notify ni kiny ji dhi ng'anyo ung'iyo nyaka root mondo gi coordinate giwuo gi ng'ama otelo ne ng'anyo cha.
Okay.
Koro ing'e ni sama gini onge un wuok oka ni nitie ng'anyo onge communication uonge leader un formless un faceless utudwa ni kero otim nang'o sama koro udwa ni kero wuok no jalupne kech article 44 to wacho niya ka president owuok jalupne mabedo ing'eyo jowego dhao moro magikia nikech nitie kaka dhao ni en mar jomoko nitie jowada ting'o osigu osigo mar jomoko to dhao ni ok en mar jomoko koro an mane miatemo nyiso ji ni ji nyaka bed careful nikech sino ka ji go dhao moko margi
jomoko weche jomoko dwa bedo mang'eny ka.